Mama boy. Mama boy. Akiwa anakisha.
Bana maliza. Kinachelewa unajua
inafanya. Allah. Allah.
Mama boy.
Allah.
Fanya haraka.
Mama boy,
what do you mean?